East Jamaica tiger up here.
Roger, get back in your spot.
Roger, get back in the shot.
Okay, go more.
Wait, Jessica, up for sophomore?
Oh my lord. All right, let's go. One, two, three, action.
Which way ran he that killed Mercutio? Tybalt, the murderer, which way ran he?
There lies that
two, three, go.
What's the last one? Which way ran he that killed Mercutio? Tybalt, the murderer, which way ran he?
There lies that
up with me.
Scary person of the year.
You're the scariest, man.
That's it. That's what you wanted.
It's okay, Crystal. You have to let go of your fears. You have to let go of your fears.
No, I want it! I want it!
Crystal, look at me. You have to let go of your fears.
I want
now you need eye surgery because those things are damn small. Crystal.
No! No! 이상해! 꺼져!
Excuse me?
Yes!
Excuse me?
꺼져!
Da 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 da